nala joog maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishka get ready diyaar noqo ready waa diyaar hold it qabo walk slowly tartiib u soco slowly waa tartiib take a sip kabo believe me I rumayso stay with us nala joog try again isku day mar kale again waa mar kale